hari umukobwa umwe yitwa Esperance. Yaramaze imyaka ibiri akijijwe yakire Yesu nk'umukiza. Bavuye mu masengesho, pasiteri ati umwe wese ukwiwe, abandi muherekezanye. Esperance yarafise amafaranga ya taxi, agari ku mutaximeni. Taximeni kumbe yarafise imigambi yo kuvuga ati ndarose umuntu unyuruza umukobwa ashire mu nzu. Ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara, aramutwara yari satano y'ijorove masengesho, aramutwara acamureza aho yamubwiye. Esperance ati hagarara, hagarara, carayifotura ayikuramo ngaha gushika hariya mu gatumba. Esperance ararira, arakoma induru biranka, harawe ati Yesu dafuye. Aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe, yariko ararondora umukobwa acikiza hebana, caramutwara aramwinjiza mu rupangu, arabwa ati ubu ntugisubiye inyuma. Esperance araba ati ndafuye. Kanya gatoyi amushikanye, vyo kurira birahera, vyo gukoma induru birahera. Esperance afata ko afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu k'akayo, ikayo, ikiyo. Esperance acatangura kwihanagura. Taximeni cyo cyonyine kimutera ikibazo. Namuzanya koma induru, namuzanya arira, none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshe. Icyo nakabazo yagize mu mutima. Bona Esperance
freshe.
Taximeni akagamumuraba Esperance, aca aramufata Esperance ukuboko ati kuri kurisiga vayo twinjire mu nzu. Esperance ati none taximeni ubu ni saa ngapi? Ati ubu ni saa saba y'ijoro. Ati hari umukobwa ubona mu ijoro? Ati oyaye, nabonye we wenyine. Esperance ati taximeni baguhenze. Jewe nitwa Esperance, maze imyaka ibiri mfuye, imva yanje ni ya gatatu, ariko ndagenda mu ijoro ndi umuzimu ndakoya. Ubugeni narakujya subiza ntunkuya. Osmara Diego ahinduka izi modoka, ahinduka ijya imodoka, aca aramutwara Esperance ati kandi ntiwandaba amaso ndakoya. Atoyaya sindagutwara, aca aramutwara mpaka mu rupangu iwabo ngo aba Esperance. Esperance abonye yuko atagifuye aca araturika aratwenga. Taximeni ati umuzimu urangiye. Ati mare nubu ni umuzimu ndi umviriye mu modoka, ejo ni ukuri zojya gusa. Esperance aca aravayo akuramo bibiliya, aravuga ati taximeni ndaba neza ndaba. Ati nibiki? Ati oya, hari umuzimu. Ati ndaba. Ati umve ndakubwire, nitwa Esperance, maze imyaka ibiri mfuye, ndi umuzimu muvye ariko mu mwemo ndi muzima. Mwemo ndi muzima. Aca kira gutyo ngiraze vuba umire ku cyo ufise.
Amen.
Hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo ntibakimbona ngo batwara abandi, ninabona umwesilamu nzogenda.